Baba, ngeza kuthiwa kade ungifuna. What's up?
Oh yeah. Yes. Njabulo.
Mfana wami.
How are you doing?
Ah, ngirathi mina baba. Uthi nje ngisamatasa ngokuplana umshado kaDiva.
Oh yes, yes, of course that. Yeah, nam I'm very busy ngalento yetender.
Oh yeah, yeah, ngizwile yazi kuthiwa you becoming a big shot once again.
Yeah, kanti futhi it's a lot of work. So ngizodinga usizo la, especially abantu engaziyo ukuthi I can trust them.
Okay. Mana baba, usacabanga mhlambe market company yakho, ngakho uvule iwebsite, you know that social media presence is very important.
Yeah, hayi. Asikho isidingo sokumaketha noma yini la thina sisikele ujani.
Hayi bo kahle baba nje ucabanga kanjalo. Kubaluleke kabi ukuthi nje nabo company name yakhe yaziwe abantu and you know build a profile.
Oh yeah, I see.
It's called top of the mind awareness. So ngalokho njena abantu mifuna ukuthi uzobasikela utshani noma bedinga yebo business lakho then you're the first person abamcabangayo.
Ngakhohlwa phela ukuthi ngihlala isikhathi eside kakhulu emafarmi. Ngase ngishiwa ibhasi le-technology.
Akati-ke baba, asadi ngikhathazeka. Bethe mina, when it comes to lezinto ze-social media, I'm pretty good at it.
Yeah. That's good.
So-ke, ngazi, if unginike go ahead, mina ngenza i-company name yakho nje iyaziwe in no time. Trust me, I'm that good.
Right, good. Lalela, asiyenze kanje lento. Wena, make a plan, ungibonise. Ithuba babona ukuthi what is it that you can do.
Okay, sure. All right. Ikho inkinga ngokuba on top of it. Yilokho kuphela?
Yeah, yeah.
No, khuleka ke, sisandleni right baba wami.
Okay.
Thanks so much.
Kodwa khona into engangiphathi kahle la. Lento kanjabulo. Kungani lo mfana? Wamvumela ukuthi abe yilento abayiyo ngenkathi mina ngiyeba
leyo. Ungayisho kanjani into efana leyo? Mina phela bengimbheke ngeso lokhu sonke isikhathi. Inkinga ube umpulengi ubengafuni uma ngibone eceni.
Umfana manje useyilento emangazayo leyo. Wena ukhona umbhekile umntana.
Hayi phela nami angiyena uNkulunkulu angikwazi ukwenza imlingi. Unjabulo uyilento ayiyo.
Kodwa napho ngihamba uzamela ukuthi wamkhulisa lo mfana ukuthi abe yindoda eqodwa indoda yangempela. Hayi lento
awusho. Usukele ebuncaneni bakhe lo muntu ubeloke nje. Nawu futhi wazi kahle lento yayenzeka phambi kwakho.
Kodwa ngaze ngisebenze kanzima kangaka. Angakhe konke lokhu bese ngibe nendlalifa.
Kunzima kona. Uthi ngiqedele ukwasha le moto lekhona izohamba emhlanganweni.